Ka riro mā te premier tuarua mā Paula Bennett, te mana o te kāwanatanga e pīkau ki roto o Waitangi I tēnei tau. E kore e tāia a Bill English te whakangā ueue mai I tāna I whakatau ai, kia kaua ia e haere ki te rohe o Waitangi, engari ka haere ke ia ki wāhi ke atu ki te whakanui I te rā o Waitangi. Hioi tērā te kō himu-himu e rere ana ka whakaritea he wāhi motuhake mō Paula Bennett e tuatua ia ki te whakaputa kōrero I roto I te wharenui I te papa o te tiriti hei te rā o Waitangi. Kei a Ripeka Timutimu te pūrongo.
Kua pōhiritia ki whenua kē, he uaua ke ki tōna a ke whenua.
We wrote to them in good faith a while ago, got a response, we've acted on it, we're making other arrangements and we'll stick to those.
So the apology doesn't change your mind?
No, it doesn't, no.
Koinei te whakapāha kua kōrirotia e English, nā kingi taurua I whakaputa I nanahi nei.
The Prime Minister is not permitted to speak on a marae, and if he wants to speak to the taumata, then he would have to get a person who is knowledgeable in a language to answer on his behalf. And that is wrong. Very wrong, and that is the reason why I think that I should apologise.
If he was here, I'd just say kia ora kingi. Wasn't expecting an apology, but thanks.
E ai ki te heamana o te tarahiti o Waitangi, he hua e kore e kitea mo te kōmiti whakahaere o te tī marae.
Ki mai te tai kai kōruru, ena ta mate ke tukuna atu ki ngā tamariki kia ke hakahaere ngia, nā. Ka kitea nui a tātu ngā mahi he I puta mai. Engari, tautoko nau ia kingi I te whakapāha ia I te premier.
Engari, he hua pea o roto mā Paula Bennett ki runga tonu I te rā o Waitangi.
If she is going to be the senior member for her party in attendance, she will be invited on the morning to either read a scripture or to say a prayer. And that's been kaupapa for the last 10 years.
E ai ki ngā kōrero ki a te karere I huitahi ai te kōmiti whakahaere o te tī marae I tēnei rangi. Engari ka ūtonu rātou ki te whakatau, ka haere tonu ngā mahi pōhiri me tahi atu rōpū tō rangapū. Ripeka Timutimu, te karere.